Hiyo ameshinda sharubudume amemwogopa.
Oh my god.
Der brütet Eier hin.
I say mbwa anaita noma mbaya kabisa anamuuma sharubu vibaya.
Like a one hit for the line.
Bado anapigana. Munge, munge.
How come it's not being killed?
What?
What?
I think...